Asi na mmadụ lili afa nọ. Ogini buzi afa. Odira Chukwu ma. Oga adị mmadụ mma nọ. Mana obi ajụlụ bụkwazị afa mmadụ. Ife wetala ejeli si afa ndị a. Umere abazi afa. Afa ndị a bụzi ife a na-aza nọ. Ife dị Chukwu mma ga-adị mmadụ mma nọ. Onye ọ na-adịghịzi mma nọ. Si mmazi ife na chi ya ga-ejezi nọ. Obi ajụlụ m. Onwere ife wetala eji azazi ụdị afọ anọ. Ọ bụ n'ume ọmụmụ emere ọhị. Ife kpatara ya. N'afọ nwere ka esi azị anọ. Ya bụ onye bụ na Chukwu ụzọ. Somewhere, spend on. Somewhere. Asambe, Spendian. See? The Charlie Parker, them.